zimene natuma kuti afunefune ndi kupulumutsa amene angapezeka moyo pa ndege imene idasowa itanyamula Vice President wathu ndi anthu ena 9. Ntchito imeneyo yatha yamalizika ndipo ndegeyo yapezeka, koma ndiliomba chisoni kwambiri kukuuzani nonse kuti ndi tsoka losasimbika chifukwa mmene ayipezera ndegeyi pafupi ndi phiri lina ku chikangawa ayipeza itawonongekeratu yonse popandanso kupulumuka, ndipo wonse amene anali pa ndegeyi adafa nthawi yomweyo ndege idawomba phiri. Palibe mawu, palibe chichewa chimene chingafotokoze kusweka pa mitima yathu. Ndipo tikuganiza kuti ululu ndi kupweteka kumene tonse tili kumva pa nthawi ino, komanso ululu ndi kupweteka zimene zikhale nafe mmasiku akubwerawa, masabata akubwerawa, mmene tili kukhuza ifa yotere nzosasimbika. Nodziwanso kuti kumadutsa mnyengo yotere zikutipangitsa tonse kukhala anthu akakasi otayika, chifukwa imfa ili ndi mphamvu yotikumbutsa tonse kuti kunena zoona tilibe ulamuliro pa zinthu zambiri zochitika pa moyo wathu ngakhalenso pa mioyo ya amene timawakonda. Tukhala kakasi chifukwa choti anzathu awonongeka, nungozi yoyipa ngati imene.